Ngata sud kode machiegni sudul mabor kaka in machiegni kaka bro chako gi joma chien do ng'eyo kaka jatim kik ng'ato kadh laini ni koro odwaro nyithindo matindo
Pole, pole.
What are you thinking about?
Let's see some money. Let's see some money.
But then they need.
They need one.
Yeah.
Children, you think?
Yeah. Matindo.
Yeah, matindo.
Matindo. Matindo.
Yeah, small children.
Yeah, matindo.
Then what do you think?
Debe di met kucha.
Debe kucho.
Mako maber makiki kopi.
Mako
bin. Mako bin. Mako bin. Mako bin. Mako bin.